imbali ngoba umbala osimthandayo uzimasa amanyala. Uzimasa amanyala walibona ilanga ngomhla wamashumi amabini ananye kwinyanga yesilimela ngonyaka ka-1988 ezalwa ngubawo uPhilip nomama uZindisa Theodora noThembile Manyala ezalelwa kwidolophu yaseMonfre kwilali yasenjijini. Ungumntwana wesithathu abantwana abane, iintombi ezintathu umfana omnye. Umamjoni amabanga akhe aphantsi wafunda enjijini isijunior secondary school, waza aphakamileyo wayofunda eloyiso senior secondary school, apho waye waphumla ibanga lakhe leshumi emagqabini kuba kaloku noma ushe ebeqazi kwikhwezi. Ze wayokwenza izifundo ebungatheli apho ifike wagqitha khona kuba khangenzi kakuhle wayokwenza.